khona esidudla esingangami esila sasibamba nazo ematendeni thobekile uza woza thobekile ake ningiphi mike mike ka thobekile thobekile mike ka thobekile one mike ah bathatha thobekile bathatha ah ithu zeyimi
Itudla bo